Mola aiweke pema roho ya marehemu baba Dullo wa Vijibweni. fui a safari.
What do you say? What do you say?